Ibanga lokuqala, amakhono empilo, usuku lwesithupha. Sanibonani bazali babafundi bebanga lokuqala. Niyamukelwa futhi esifundweni samakhono empilo, esisifunda ngokwenza emakhaya. Isihloko sanamuhla, imibala eyinhloko nexutshiwe. Sizobe sibuyekeza le mibala eyinhloko nexutshiwe, njengoba besiyifundile esifundweni esedlule. Umsebenzi wokuqala. Sifundile ukuthi imibala eyinhloko yile. Uluhlaza kwesibhakabhaka, uphuzi nobomvu. Sabuye safunda ukuthi uma uxuba imibala eyinhloko, uthola imibala esithi ixutshiwe. Imibala exutshiwe uluhlaza okotshani, osawulintshi kanye nobukhwebezana. Umsebenzi wesibili. Manje ngizofunda le ndaba elandelayo. Lalelisisani kahle ukuze nikwazi ukuphendula imibuzo esekhasini elilandelayo. UThabo wayekusasele ukugqoka ihembe lakhe eliluhlaza okwesibhakabhaka ngosuku lwakhe lokuzalwa. Wajapa uma unina ethi akagqoke isikibha esiwumbala obukhwebezana, ngoba kwakubanda phandle. Wabuye wajabula futhi uma esedla ikhekhe lakhe losuku lokuzalwa eliwumbala ophuzi. Ngalobo busuku ubaba wakhe wabuya emphathele izipho uThabo. Wathola ibhola lezinyawo eliwumbala osawolintshi, imoto ebomvu kanye namasokisi aluhlaza okotshani. Ngizophinda ngiyifunde futhi le ndaba. UThabo wayekusasele ukugqoka ihembe lakhe liluhlaza okwesibhakabhaka ngosuku lwakhe lokuzalwa. Wajapa uma unina ethi akagqoke isikibha esiwumbala obukhwebezana, ngoba kwakubanda phandle. Wabuye wajabula futhi uma esedla ikhekhe lakhe losuku lokuzalwa alaliwumbala ophuzi. Ngalobo busuku ubaba wakhe wabuya emphathele izipho uThabo. Wathola ibhola lezinyawo eliwumbala osawolintshi, imoto ebomvu kanye namasokisi aluhlaza okotshani. Ngizophinda ngifunde futhi le ndaba. Phendula le mibuzo elandelayo esukela endabeni ekhasini eledlule. Owokuqala, wayesasiswe ukuthi uzogqokana uThabo ngosuku lwakhe lokuzalwa. Owesibili, lalinjani umbala ikhekhe lesipho sokuzalwa likaThabo? Owesithathu, kungani uThabo kwakumele agqoke isikibha esiwumbala obukhwebezana? Okwesine, zingaki izipho uThabo azithola? Owesihlanu, yikuphi okwakunemibala exutshiwe? Nazi izimpendulo. Owokuqala, wayesasiswe ukuthi uzogqokana uThabo ngosuku lwakhe lokuzalwa. Wayesasiswe ukuthi uzogqoka ihembe eliwumbala oluhlaza okwesibhakabhaka. Owesibili, lalinjani umbala ikhekhe lesipho sokuzalwa likaThabo? Ikhekhe laliphuzi. Okwesithathu, kungani uThabo kwakumele agqoke isikibha esiwumbala obukhwebezane? Kwakubanda phandle. Okwesine, zingaki izipho uThabo azithola? UThabo wathola izipho ezintathu. Okwesihlanu, yikuphi okwakunemibala exutshiwe? Isikibha esiwumbala obukhwebezane, ibhola lezinyawo elisawolintshi, namasokisi ongumbala oluhlaza okotshani. Sesigcina sizokwenza into ejabulisayo, lapho sizodweba khona uThabo nezipho zakhe. Ngethemba nijabulele ukufunda isifundo sethu sanamuhla.